Unyaga usuphelile siyazi sonke ukuthi nabafundisi bezobhala nama kuningi engizokusho ke ngizothi sekubhede embhedeni isiniyangena ngombhede noma uyaphuma uyayikhahlela engubo uyabhubula khumbula ubuye esikolweni ungathandi unethwa ziyimvula ushiswa ilanga upheshethwa moya obandayo ma sekubhede embhedeni isiniyangena embhedeni noma uyaphuma uyayikhahlela engubo uyabhubula ukhumbule uqoke lonke ulwazi kade bekufunza nonothisha ngiyazi bebethi bayangena emahlasini sho kancane sangena leso sicebe ukhohlwe leso sicebe isona sibethi asibethiphelele ibombe ezokusempumelelweni sokukwela ngiselebhona ibombe yahlalipha noma uyaliyeka nazo sekubhede embhedeni sidiyangena embhedeni noma uyaphuma uyayikhathela ivuko uyabhubhula ukhumbule nazo utshala kube kunye okunye okunye phezu kokuyenza utshala kube kunye futhi sukamkhohlwe ubudala ubhale kahle.